koperative Afya Juice twayishyize hano mu cibitoki kugira ngo dushobore guhingura inanasi barimari nyinshi cyane muri komine Mugwi bikaba byatumye dushyiraho iyi koperative yo guhingura kugira ngo dufashe bariya barimyi babone aho bashorera mugabo duha akazi n'iyi mikangara mwabonye hano turakoresha abasore n'inkumi 9 bakora hano mu ihinguriro hakaba n'abandi 6 bakora n'ibyo byerekeranye no kugurisha ibyo bita marketing abo dukoresha bose barabyize mugabo twabanje kubajana hariya mu ihinguriro rya Spark hano nyine mu cibitoki barabanza kubinonosora neza bamazeho nk'amezi 3 hari hi mashini ikanya umutobe w'inanasi hakaba twadufise n'iyindi mashini ikanya umutobe w'amabungo n'intuze n'imyembe tukaba mbere dufise n'iyindi mashini isya ariyo gingembre turafise n'ikindi kintu cangombwa cyane ni iyi mubona inyuma yanje ariyo pasteurisateur no kuvuga ikishobora gushusha ayo maji yose tuba twakoze kugeza ku bushuhe bwa degre 80-90 kugira ngo dushobore gutanga amaji meza cyane ashobora no kuramba akamara nk'amezi 8 amezi 12 ari meza cyane turashobora kuronka amacupa 8,000 ku kwezi no kuvuga amacupa 2,000 ku ndwi ariko twe twifuza yuko twogera nko ku 30,000 ku kwezi icyo gihe niho tuba tuko turakora neza jus pur d'anana mutubina nas utavanze na gatoyi uyo o icupa rimwe turigurisha 1,000 urumva ko ari make cyane hakaba ni n'umutobe w'inanasi dushiramo amazi make na gasukari gake ariyo nectar d'anana uyo nayo igura 800 ku muntu ariko araturangura itangawizi turanga inanasi n'amazi make iyi nayo tuyigurisha make ku muranguzi n'amafaranga 800 mu gushinga igiciro twisunga uko twaranguye inanasi tukisunga uko ku isoko bariko baragura tukisunga ubushobozi bw'abarundi nibyo twakoresheje hamwe n'imishahara y'aba bakozi mwabonye.